Yesus aishare Hawaye daga ito masubi Hawaye daga ito masubi
Hawaye daga duka idanu Hawaye daga ito masubi
Yesus aishare Hawaye Zayashare Hawaye. Oh, Yayesu Zayashare. Wa Zayashare. Yesu Zayashare. Imunje Sama.
Hawaye.
Yes.